hamuntu arasanga umushikiranganje cyangwa umuntu yubaka inzu leta cyangwa igacipangira uwo muntu nyene ibyo bijyanye byahani nibishora kubaho harimo confident urumenge ugiye kwiha we urumushaje ubaka inzu hamwe cyo leta cyo kupagira cyo muce musinyiranira wihe ari uri ibibaho nkabijya hanyuma ikindi nuko urya mu ku conseil économique et social ujya mugura imwibwirizwa shingiro ufasha mukuru ufasha leta mukura ibyubutunzi uja mwabahinga nabandi ujya mugwi nusubireho nukore ikitutangaza nuko ukore nuko tubona muri budget hari miliyoni 136 ziwanditse ko none ziriko zigira iki ayo mahera ari kuri conseil économique et social muri budget ari kamarira iki gihugu iyo yifite ingwane z'ubutunzi nk'iki hariho ateza kuja umugwi w'abahinga n'abandi bose bufasha leta muri ibyo bintu by'ingorane bakekrira hariko imiliyoni 136 none uri kukora iki izo biro ziko zikora iki iyo programme d'investissement public turasemereye uyu mwaka tuyibone turasemereye tuyibone muri bije uyu mwaka yanditse neza igaragara sinze mbone ngo stadi rikiri wako ntayisoma muri bije nibikunda ushobora guca wubaka idakwije iyo twari dukeneye. Bwa mbere ho mwese murazi yuko ibijanye n'ibikorwa remezo infrastructure ni ibintu bihambaye mu buzima bw'igihugu nibyo byerekana ingere igihugu kiratera imbere mu mibereho myiza y'abanyagihugu nibyo byerekana ko igihugu gishobora kugira umuvuduko mu by'ubutunzi wita croissance bihereye ku bantu bagwiza tunga baca baronka aho bakorera heza ibyo navyo ni nkibiki naya mabarabara ibi biraro ibibuga by'indege ibivuko inyubako za leta amabatima imayamabiro leta ikoreramo n'ibindi aya izingomero gushyira umuyaga nkuba mu gihugu iby'amazi meza ibijyanye n'iterambere ry'itumanaho ibyatike nk'iby'amafibre butike iby'amastade y'abantu baja gushukinira ku imipira cyangwa ibiki ibyo byose biri mu bikorwa remezo ivyo rero twariko turiga tuti none turayimeze gute ubwa mbere hoho turavye nko mu mwa muri ibyo turimo yi turabona yuko muri yo bije barashizeyo imiliyaridi 344 z'amarundi mu nyumva imiliyaridi mugabo ico twace twabonye nuko hanini 75% miliyaridi amajana 58 nayagenewe kujana kuri rya barabara ry'indara iriva muri Tanzania iriza nukuvuga rero yuko ahanini ayo izo miliyoni zibonekera muri rya barabara ry'indara iko yakora ukabonera neza yuko ibindi ayo mabara asanzwe mu gihugu izi nyubako zisanzwe ukabona yuko amafaranga ari make cyane uravye n'ibi byo gusubije gushiraho umuyaga nkuba mu gihugu ukabona ko ari bike cyane ibyo rero ni ibintu bigaragara kuko urabona nk'inyubako usanga ngo miliyaridi 11 y'amabarabara imiliyaridi 24 ukabona ko uravye ibyo tugeza gukorwamo ukabona ko ari bike cyane kandi izo nyubako zikenera amafaranga menshi nk'ibyo kushyiraho umuyaga nkuba urabona yuko bitwa bifite amafaranga make cyane miliyaridi 9 kugwiza umuyaga nkuba mu gihugu amafaranga make uravye ico bitegereza kutuzanira mugabo rero ibintu ico twovuga ibintu twabonye cyane tugarutse ko n'ibintu bikurikira ubwa mbere nuko nyine tubona yuko amafaranga agenewe by'amabarabara bizo by'umuyaga nkuba ni make abwirizwa kuduzwa abwirizwa kuduzwa kuko ni make kandi biragaragara. Hanyuma ikindi tubona ni iki nuko muri bije amafaranga agene ibivyinyubako harakenewe gufutuka neza izo nyubako izarizo. Urabona nyubako kumvara ngo pare inamashinga mateka hariya kumvira hariya mugabo ntubibone neza bigaragara muri coshe muri co gitabo cyerekaza amafaranga leta izokoresha. Birakenewe rero yuko ubwa mbere amafaranga aja kurenze yongera kandi ndakomara agafutuka neza. Ikiri tubona nuko kwibwara nuko tubona yuko hakiriho ama projet ubona horubije kandi iyo ngendo twiyumvire yuko yotera ihera cyane igabanuka nuko tuvuga pare nyakaruri nk'ama stade stade urashobora kubona ziriko zirubakwa mugabo uyibona muri bije none amahera yo gukora stade abatojwe gute azokorwa gute ufashe nk'iyi stade irikirwa kwangaha yo muri iyi stade yo intwari utayibona muri bije igihugu yabimeze gute hariho inyubako zidugwa ubona nk'izo kwanga amabiro ma province cyangwa nibiki utigira ubona muri bije igihugu none izo nyubako zubakwa gute ibiro ningendo yo guhagarika bavuga ko dushaka ibintu bija muri ordre neza bikuriza amategeko kandi bigagira intumbero kugira bikontorogwe iyo ngendo guhagarika kuko nta kuntu uri kwategura ikintu ngo kigaragare mu kitagaragara mu mahera leta izokoresha nibishoboka nyimbe uvuze ati ijya nyuma kwa parlement heruka kubaka ndamashiga mateke ifuko tubona muri bije yategura amafaranga ngana gute yubatswe nande igize uwo niwo muco uza guteza imbere ibijanye n'iterambere ry'amafaranga iyi stade kana kirikirwa iri muri bije inyubako ya buramatari kana iri muri bije inyubako yipare iri muri bije ibyo rero ni ibintu bitegerezwa guhinduka hanyuma ikindi nuko tubona ama projet avugwa atadahamu yabo nabayanditse muri bije twebwe rero nka musa tuzinura ama projet avugwa azokoregwa gute ayo mahera ni biki nahabona no muri tirage mumfashanyo nwabona no mu madenire trika nta nahamu yabona twadusaba nk'abashikira nganje ko muri no minsi butuyagira neza ayo mahera ingene bizo bigenda tutayibona mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka muri iki gitabo bimwe ndetse no muri iki gitabo cha sese chapitre cha plan national de développement n'ubibona ntabiye abaga twandise umushira nganji wa wi bikogwa remezo bavuga ngo amarojement ngo agira yubaka ngo amazu menshi abantu biyandike ibyo bintu none ko atabyo tubona muri bije amafaranga aje gute ni finance mimeze gute nari partenaire public et privé bo tubwira kuko na leta ifite ibyizokora kandi bigaragara naho leta izotaga kwagira tuvuga ngo amabuilding bashobora kuzubaka igitega ngo 30 birihe nabyo tunabo nabyo tubona turivuza ko n'umushikiranganze nawe nyine rimwe rimwe bozobota tubwira neza muri odovabilite neza amafaranga nazo zoboneka aeroport do bugendana yari ivugwa imivugwa ntamwe ubona trasabilite cyo gituma tuvuga tuti none abantu bari kubariyandika bwo ngamangira hubakwe ayi mahera ari iki ko atari muri iki gitabo azoboneka gute ni byatanguye gute ibyo byose n'ibyose n'ibintu bikuye kuza biragaragara abantu bakayobora ati hagiye mwaya bizogirwa naba uyu muco ututawuzanye ntacyo tuzoshikako ikindi nuko tubona ko habuze coherence no kuvuga ifatane by'ibikorwa remezo byo hejuru n'ibibera mu makomini coherence muri planification yo hejuru no mu makomini ni kibazo ingene imigambi ivugwa hejuru n'ingene iza kubonekera mu makomine n'abayitunganya kandi tuba kwikomina ariyo shingiro iterambere ry'igihugu ivyo ako kuma province vyovyo muri budget ntubonaho biri kandi province mu bisanzwe ntawe yanditse kwijera amafaranga wikora ibintu nivyo muri administration centrale hama mbwa twatubana nyine ko ravuze yuko hari ama projet ari muri plan national de development iyo gushiraho guhindura yirezo yaya matara ya installation yigisagara cha Bujumbura gumacika haro menshi haro henshi bikiri byo kuba kunwa z'igikorona aya mazi jobo ndi baravuze mazi meze ngene byasubira mwaza aracika gurika usanga bigoye nyine nashobora kuyasubiriza ibijanye na stock strategique karubira ngene yo kubakwa ibi bitoro tuburaho tubibika cyane tugira iki ibi muri iki gitabo mugabo ntubona neza muri ntuze muri integuru usanga leta amafaranga izokoresha nibi byara ibintu byo kwikwegura by'ama projet ngamvise byibanye nkuru y'isi yose bagushikiriza tukabana nko muri projet jiji murembwe nayo nyene irafise rotare murage amafaranga ukarama barrage yanditswe muri iki gitabo cha plan national development yanditse azokubakwa ukaraba yari karahera amaze kubakwa ikibazo kibazo none dusabiki turasaba cyane ko hobaho ikintu igitabo bita programme d'investissement public bayita PIP programme d'investissement public nani zirahe kai nungaha iyo document yabwirizwa kubihari cyo bitazabuzaga cerekana ibikogwa remezo byose igihugu teza gukora mu mwaka n'amafaranga bizotwa byo programme devise neza no makomini mabara barazuba kwa ibi byose tukabenya neza nta kintu na kime kijanye na investissement gishora kuza kirwa kwa tukitabanze kwani kwa muri ico gitabo kizwi n'abarundi ayo mafaranga bari katozwa mu nta muco burimo ninge shora kuzana zangendo mbi sanga ziriko ziramunga igihugu programme d'investissement public ayo ma projet kabuzi ko yanditse n'amafaranga zotwara ari karubakwa tukabona za tableau zerekana maître de venir ari karacubaka délai d'exécution umwanya bizomara urona nk'ibite nga mu rundo usanga nyibako ziriko zirubaka wacha bimwe ijya tabizira kwerekana ntunayibo kene werekana umuco niyemezo do service rikirabira ni yirikira byubaka tukabimenya kuko namafaranga y'igihugu bizuba kamumya mu misinga hanyuma ibyo byuko haba ama projet kubaka igyubako utigira ubona muri budget ibyo bintu byo hagarara nta numuntu yo kwizera transparency ibintu nk'ibyo bikihari amafaranga ni byose itegeko liranditse mugabe inyubako nayo kubakwa atahuyibona n'amafaranga rikavaye atozwa gute agererwa he nindazo ya controller biriko byubakwa nande ziri bya bintu usanga twaramaze imitoko turubaka bubaka nk'ibyamaze ugasanga tugeze iki gihe usanga tanka stade nkunza makunga ifise tufise kubera iki muri planification naho twavyanditse ngo bije mu kigega tubipriorize nyimba ari byo dushaka nyimba ari byo dushaka ukamara iminsi uri kurubaka hirya no hino bitari muri ukaza kura muri evaluation ugasanga baje ku evaluation ntacu washitse ko kigaragara n'impungino muza makungu ntiziri ko ziraza bishoboka ingendo royoyo yo kwiyadukiza ngungira nubaka ikuri naka canke nibiki yibwiza guhagarara ivyara nico bita concision kandi ihanwa n'amategeko mu gitabo cacu ijya loanti kuri byo utoza mpera andi uri amategeko ukazokora ibintu kandi kuyatoza mu gihugu ukazokora ibintu bagukontrole ntibagize iki iyo ngendo muzango ntiyime dushaka gukira tugororoke tuve muri ibi bintu duhitiyemo tugororoke hanyuma kiri dusaba nuko ho garuka ubushikiranganze bw'imigambi ya leta ministere du plan itegura imigambi neza bwego hejuru gushaka ku makomine kugira biboneke iyo ministere iragaragara ku kintu muri iki gihe kandi iyo ministere kenshi gakibaratashe kuri primatire mugihe haba hari umushikiranganje wa mbere kenshi mbere mu bihe nka bene byarashobora kuba umushikiranganje wa mbere agacama aba n'umushikiranganje w'imigambi ya leta hagati aho ni direction de la planification ministère il a secrétariat d'état secrétariat d'état du plan ibiri muri premier ministère kugira ikurikirana neza yo planification byo bintu bigira byubakwe tubirabe tugira iki nibihe biri priorité nibihe bitari priorité dukoreye kuri yo dokiba do programme d'investissement public ukandi wabihari hagasubira hiyo ministère ratashe ija muri primature kuko umushanga amarebe abari karakordona l'action gouvernementale nuko bayo koniyo ministère hari aza ko gudara n'ikiga ca leta bica byoroha tukamya afite mikomine hazuba kwiki kijanye n'ikizo wacuwatswe muri au niveau central ki amahera azova hejuru aja muri investissement communal angana gute ayanda zovahe kandi yo secrétaire gaci contrôle planification na évaluation na ma statistique locale na ma statistique locale nokuvuga ingene ibintu byifashe mu makomine no hejuru uhera kuri statistique hanyuma gacaba ico bita gushira ico bita un système de suivi évaluation de construction des infrastructures ya ma projet ingene suivi kugendura suzuma ibyo samahera tunera gukoresha biva nizi institution idiza ma inspection na idorita chanke nizindi cyaguza kuraba ingene biri ko biragenda hari namashinga amategeko ishora kugaragaza kubira ikoreriza kuri de code hariho natwega abanyagice bita controle citoyen de l'action publique twamaze ko niyo pib yo programme d'investissement public twese tuzuja hamwe tuvuge tuti iri barabara rirande soko rizuba kwa inyuba kwiranditse ko ari izuba kwa iriko yubakwa nande isoko ryatanzwe nande azogiwa kamumisi ingahe na vyunyegeza nyimbo tushagukira hanyuma ikindi nuko urya mu ku conseil économique et social urya mu guri mwibwizwa shingiro ufasha mu kufasha leta mu kuraba iby'ubutunzi urya mu abahinga nabandi urya mu gwi nusubireho nukore ikitutangaza nuko ukore nuko tubona muri budget hari miliyoni 136 ziwanditseko none ziriko zigira iki ayo mahera ari kuri conseil économique et social muri budget ari kamarira iki gihugu igihugu gifite ingwane z'ubutunzi nk'iki hariho ateza kuja umugwi w'abahinga n'abandi bose bufasha leta muri ibyo bintu by'ingorane bakekrira hariko imiliyoni 136 none uri kukora iki izo byo ziko zikora iki hama ndetse cyitegura dutegura ico bita strategie de mobilisation des fonds ko kirabuze aya mafaranga yo ma infrastructure ni menshi cyane bade yanditse mu cigwa yagize mu 2010 yuko Burundi kugira gushira kugira todo croissance iboneka kwotegeza kuronka imiliyaridi zitandatu zirenga z'amadolari imiliyaridi zitandatu zirenga kandi n'ibyo mu 2010 n'ukuva ko bishobora kuba vyari yongereye none amafaranga ashobora kuzoboneka gute strategy tufashira bwa mbere hariho imfashanyo Uburundi ntibushobora kwishapa kumfashanyo nta gihugu cyacaragize ngwane nk'uburundi cyagisha gutera imbere kidaciye kumfashanyo ibyo byo ni ngombwa uri karabitubwira ibindi nibikunda aho rero strategy yo kumobiliza mu Burundi ifashanyo ibanza gucamo uhejeje imfashanyo naho nyine ikakubwira kugira akamaro ninge nduri kurayikoresha nivyo uri kurakora none ukinanirwa no gukoresha iyo baguhaye reka twe turacari kure niyo baguhaye niyo baduhaye iracatunanira gukoresha iracatugoye biracatugo urumva nico kibazo mwarabibonye jo bundi iyo ni etape ya mbere etape ya kabiri rero niho ucuja muri bimwe bita gushora kuja ku madeni abona aboneka canke amafaranga uja ku isoko ya amafaranga ukayaruka ugaje kuri stade ya indi bavuga bati partenariat public privé kwero ufite inzego n'uburyo buboneka haraza bagwiza tunga mugakorana bagashora kwa ndi kugwa remezo kwera babona ubutoro usigaye ufite mu gutunganya iby'igihugu n'uburyo n'abantu ukoresha iyi strategie rero tubwiriza kwicara tukayikoresha ninge ni mitahe yabagwiza tunga iza ubu nkutwo twokwevara mu Burundi partenariat public et privé imaze kutumara ibiki mubijanye n'ibikorwa remezo imaze kutumara ibiki nta nakimwe nta kigaragara ma producer ngari tirage sir donga hany ugabo gasagana duhera duke turakindi kwa dushaka kumobiliza nko muri yari diwa madolari kugira tugire iki dushobore gukora ama projet aboneka ahantu naho tuma turi inyuma barabara za fibre boutique raba izinyubakwa iki raba turi inyuma urumva rero ibirevyo inyubakwa nuko bitegezo za biragenda na market akaboneka ni iki bikaba ibintu bizwe n'abari ko barabikora naye handi ho ibi rero tuvuga tuti mu ntango ya bije y'umwaka uza bitegeze gukorerwa ko ibi twaduhejeje kushikiriza iyo nyene cawumva ashobora kubaka agira aregeranywa yumva yo kubaka inyubakwa zingara byose birabize bo planification handi baravuga bati tugira twubake le batima administratif ministere kanaka nizora mu kigwa ni kuma province nuko abo bashaka guterera barafise kire bacha baterera nyimba rimvukira abashigira bashaka kugira guterera ikabiyindi fond iyo fond ayikaza kugira mbwa ibizwi na leta n'ingenzi tuza kufasha na yari prévu byose bica bija hano aye ma fond rero barashaka kugira fond spécial no muri bija ka akavuka aka kandi kose barabigira alors des hôpitaux de recette spéciale des fonds ça va toka tuti des fonds bazotazotwaza n'abantu nize interano z'abana bari mvukira bo hazi buka abafasha bo hazi batereye mbwa byose byabitswe none ufata ikintu ukagikora ukagikora ugira gute ushira gutwakira amagorofa abiri kandi hategeza kuba amagorofa ane izindi waraziriye cha barazigize gute iyo ni icyo bari ko baravuga urajya kubona ngo inyubako nziza nk'iyo yameruka yibona none hadari hari hateguwe kuba iyo bangana gute amafaranga ategeza kubangana gute iga bana sho kwa buhendo ngo barangwe ikintu kirubatswe utazi cyari giteguwe ni ni habaro ni mihindira twihindira barubatse hari hateguwe iki no nyimba muri maketa kwa inyubako yugize amantuza amagorofa nkane uga gwatsa uba kabiri ayo yandabiru uzagiye sanga waza gusaba ngo subiza kuri kono sire nayo urumva rero trasabite n'ikintu gikomeye ibite kandi nubaka mu kajari ngo ushaka imivu zinga cyangwa undi zinga birategurwa muri cyo gitabo cha programme d'investissement public kandi verification bahose ibi byose byuko intara zihinduka bataraheza kubaka kiraba kuvuze n'ibiki ya probleme ya planification ya ordre planification migambi yo hejuru da on vocal tatuzo wa dusse planification mara nyina ka 10 mirongo 2 twiriko turiko turaja kubaka ministeri kanaka bikaba bizwe uyu mwaka tuzubaka ministeri zibiri zitatu iyo burimye n'ubworozi iyiki ni tuvuge ni affaire étrangère cyagiki uyu mwaka tuzubaka ni uyu mwaka tuzokubaka iri barabari niri kandi abantu barabizi bazobikurikirana teja gupanga biratwara hafi miliyari zitandatu ku kwezi nga kandi kuni habuze kumura abashaka ko gupanga bigumumengo birakenewe kubera ari amafaranga biha mu marwayi ya leta kubera ya confident ritarabwa mu Burundi hamundo arasanga umushikira ngandi cyangwa umuntu yubaka inzu leta igacipangira uwo muntu nyine ibyo bijyanye byahandi ni bishora kubaho harimo confident urumenge ugiye kwiha wewe urumushaje wubaka inzu hamwe cyo leta cyo kupagira cyo muce musinyiranira wihe ari uri ntibibaho nkabijya bisanzwe tutegeza kugororoka hari gendo nyinshi tutegeza guheba nyimba dushaka igihugu kigororoka ingendo nyinshi kandi zivunya abantu za munza abantu nizo zero tuzo turiko turavuga iyo programme d'investissement public turasemereye uyu mwaka tuyibone turasemereye tuyibone muri budget uyu mwaka yanditse neza igaragara nsinze mbone ngo stade rikiri wako ntayisoma muri budget nibikunda ushora gucuca wubaka idakwije iyo twari dukeneye nene koko koko wasanga ziri kuzura kwa mbuga sanga mu nyuma ngo ntimushora kwakira inkino muza makungu umviyo planifikasi bayagenze gute kutuma uwa kimwe zibiri mugabo uvuga uti iyi nyene iraduhaye iteka ryo gukora nk'ibyo abantu bako barakora mu bindi bihugu kubera muri muri planifikasi kandi bizwi nabari ko barabikora n'ibyo amamara cyo byose niho bica bihera kugira bije mu muco